wadaroma na menim sɛ ɛyɛ ugwan no ɛne ntamana kwakwa yɛ ahwɛde ɛnan so sɛ ne abrɛ ne kɔ no menim sɛ andegi na wɔn amue wɔn story kura wɔn kɔla na makwakwa pɛ sɛ ntaman ahoro nyinaa bi ɛwɔ hɔ wɔn kɔla hɔ de aba ɛno nti mɛsrɛ no sɛ ɛyɛ ugwan a otu adua no ayɛ ahwɛde ɛna ntama no so ahwɛde na mmom sika ɛne ho snap ne ade aka ne nyinaa no ɛde mede bɛba na nyame yɛ adoma ɛne aka yɛ nti nyame yɛ adoma ɔkyen awei no ɔfɛnde ɔkyena no mekɔ akɔtɔ ntama no wɔ andegi na hɔ wɔ mɔkɔla na yɛde aba na afei wogwan so ahwɛde aka nti mema mesrɛ no sɛ ne nea wobra so ɔma m nansa pɛ ne aka ne nyinaa bɛba
na sɛ ɔba de nneɛma baɛ
o yi wo nti bɛ sɛ mesrɛ kwan na mɛkwan na mɛbamekɔ hu aberɛwa sia
nobacɔ
meda asɔkyeamnti
sɛdeɛ waka no
ɔgye tom yo enti yɛtwɛn agyafori na watumi de ne nneɛma a wɔkekaɛ aba ɛno nti yɛkɔ so na yɛka wo sɛ baabi a abɛduru ni ayɛ den nanso yɛnim sɛ asɛm yɛ den koraa nyɛ sekan ne ɛdi twa yɛde ano na ɛsi nkomi nti yɛkae wo sɛ baabi bia wowɔ a wohwɛ yɛn Ghana afa no nyinaa yi nsɛm yi yɛ nsɛm a asi a ɛtɔ abusua mmienu yi ntam nti bia na wowɔ nsɛm bi a wopɛ sɛ wo nso wode bɛto yɛ ahemfie ha na yɛasiesie na ma asomdwue ba a akwanya wɔ hɔ wobɛtumi afrɛ wɔ ATV kasamfoni so na wo nso woatumi aba ama yɛtumi de nsɛm ahodoɔ ato dwa frɛ yɛn saa berɛ yi 0505 6565 0505 6565 750 0505 6565 750 frɛ yɛn na baabi a akɔduru yi abusua yi agye atom sɛ wɔ mo gye nneɛma yi ebia na wɔ afutu nsɛm bi de ma ɔpanimfori ne abusua yi a ɛbɛtumi agye w'adwen kyerɛ sema baako pɛ mu na afei nso no yɛtumi atie nea wɔka mekae wo sɛ na yɛbɛnya panin baako ama no aba abɛkyerɛ yɛn wɔ amammerɛ ne amanneɛ kwan so ne akɔ so yi nyinaa yi sɛn ne amammerɛ ɛka fa ho na anammɔn bɛn na yɛbɛtumi atuo afa saa nsɛm yi na agya fɔre kura yi nneɛma a wɔde aba yi nyinaa yi wɔkɔ so ayɛ agya mapa a wɔdi mu a ɔfata nti yɛbɛnya ɔpanin baako aba bɛka yɛn ho na yadwe na gyengyerɛ agya mehu sɛ nneɛma bi aba bɛsisi m'anim ha na wankasa na wonam woduanto a m wode fa me so nam de ama abusua yi nti no mɛma wabɔ w'amanneɛ berɛ a frɛ yɛn na yɛnye w'adwenkyerɛ ɛwɔ baabi bia a wote yɛ nka berɛ agya fori nneɛma yɛ ready ɛwɔ ha
ɛyɛ oguan no ɛne ntama no de ayɛ ahwehwɛ de kyerɛ sɛ ɛnnɛ sɛne aberɛ kɔ yi menya store bi a nkɔtɔ ntama no wɔm ɛno nti mene ɛyɛ andegi na ɛdi nkɔmɔ a nyame yɛ adom ɔkyena nkɔ adwuma de nanso wokɔ akɔbue ama me ma kɔ akɔyɛ na oguan no nso ɛsiane sɛ wodi yɛn nnuanom de boro nya nti ɛho ayɛ den kakra nti maserɛ sɛ nansa de sɛ bi so a ne wɔn adi awie na makɔ akɔnya bi atɔ de aba nti mebaeɛ a ɛsiane sɛ nneɛma bi a nkɔ yie nti ɛnka ho de nanso mekita me nsɛm ɛyɛ nkosua crate baako ɛno mɛde ma abusua sɛ ɛne abusua no nyinaa nua no wɔmfa
mɛdi ka no mɛpɛ sɛ snap no mmom bɛdi kan ama me nti ma me fa me snap
no nti mekita me nsɛm snap tompawoyɛ
nyina kora wonim ama mmerɛ
meda ase snap tompa mmienu no ɛno ni
snap no nie
bato snap tompa mmienu no ni ɛno akyi sika no ɔka sọ mi pẹlẹ ntẹm na ẹja
nti abusua snap mmienu a wọde ebe ni mmienu yẹde pata mu
papa yi aha mi o
mati ẹja ansa na mẹtọ aso no yẹ kọ ahojo yẹ mu adu mu akọ aba afẹfọ ọtí yẹn ká yẹ mu adu ẹmu akọ aba nyame adum yẹ hu yẹ namu nso ẹ yo yẹ jẹ osu o kasa. Na nsɛm yi deɛ na wɔka fa ho afutuo bɛɛ na wɔde bantumi anyina so kɔbra nti agya snap mu
asom
ɛno twaa mu no aburokyiri nsa ahorow a ɔkae no wɔammobɔ din Now, so a brutin sack a 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 sack a
sack a
sack
a sack a sack a
sack a sack a sack a sack a sack a sack a sack a sack a sack Okaso pe.
Ye si wei.
Ayo. E ja me ho preme.
Mhm. To bo boko.
Mi se ko sue de wonu an obi an wo. Aya wo make sure say me ba ni be di half.
Okay.
Eh. No nga abusa na kan sue nya half e di.
Na nokura kura no.
Le kura kura no. Mhm. Eye abusua ko kan. Ope enan no enu ni.
Ope
nan. Yo.
Okay.
E na eye me me yire ne nso. Ne opepe Edwin, no, no, kind of, and no sooner. Now, Miss Rema can see. We there, or Mom can see me on the apron. Say, where do we are to me, Miss Reno? Yamia Duma, a medium one near Mana Cannibal and Sam Brenner. On your list, Mamma, we may yell a banner one day. So, not me may yell a banner one day, sir. Not mean to me, and what I
know. Not enough for you, I mean, in answer. Yamapa. Ya mo akwa ba e ba Amansan TV so ma woni so na ye ntie wa asem
yo so de na sama ma ke tsai
yo ya mo akwa ba
aji
yo azim ye tie o
simba cho oba ni ya wa ye nya ware na yi
eh wo ba no de akoye ye ni ntie aware ni atwentwen so de san se se de akoye ntie be ma no ni na busua no so na ehu kakra bo o mu ntie no o mo san o mo chi enti no ya enti mi anwa no
ah okay so opo enti mi anwa na dia ene eto be ma ni ten ba so ba ware na obi jo pe ni no enye papa ni dia na awu mi me empa ma no ama ne o ma papa na en ma me di bo dia obe ha
ah enti je se
na je wo ba ni dia ki
wo mo ya da si bebre azim fo che se dia opani kan se
ya da e ko na o ma bo ni I know
this
to be a better
natural,
so
this will
add
a
quite
question.
Ah,
or continue.
Yadasi.
Mo, Yadasi. Yadasi, then you can
have a just upon there. You know, I be a young man.
You know, Yadasi, no, I didn't
say.
Mo, into a chess, I'm not the never ban.
Me more born.
Yeah, and your man, Nanka, see the Majano.
Near the Obani Diaman.
The Aqua Singer, a majuai, and all besides,
I am another.
You, and it was his car.
You look at
the boss, the jetty, Sika mobile boss, and what the abbey.
There's a grapple who should be my
chess. Oh, I just will be a little pretty for an aluminium
vessel.
Yo,
and it
may be said, Mr. Alfred, left our adventure, bra.
Let us say,
you bet your penny back who I
have said,
nah, yonder non so out to what one semi. And it mini movie and a crack crown, sub radio, and who said, I should grab her. And into a TV, said the air can say, yes, uncle. I am punching your crack crown.
The crack crown is, sir, meda or chamber coffee, meda was a papa, sir, meda must me bed down now, a mass in Jabba, not and chakra. A yaja, open your doom, yaja, maton chinny kay, my man wink a crank a crack. Ne die is your crummy see my brahmin and never fast each and promise me, and when you never could paint in your nan yamia duma. Me di ngwani adina kare kwa makwaji list no na fi yakoka ho asem na amane bi ese me ye na mi jabo france me bakura kura na maye na mum senkaja ese onukwa ru anko ware onukwa ru anko ware
oba no
eh me su me kwa ba kwa anko ware so eh
mo
ko ze wa ze so
me
fa Oh, I'm happy.
Mamma's okay.
What?
Onantis here na wumpom
sen.
Yo, yet you.
O panina wa tu won sabi ko so hono mo.
Mhm.
Wa nyade.
Eja fori nu no.
Eja fori nu no.
Wanyade.
Wanyade. Wo se no din sika ene me ni ma ebe nu nu na obusu ano. Ora bo se. So far as I know ba na da. Na. Adansi to mu ku no tebu. Mhm. I'm going to go to the house.
Abusia
menso madam as say modu buo ni ni.
O so be ware
ma me. Na
adafo.
Savri. Na aja fori. Eh mesra o ubedwa to a mesra se eh anamon no a wutu ye no. Eh na nya anamon a eso e.
Me nya sabiem.
Eh mesra o ma we
sabiem.
Di twato.
O ye se se o ba betra me fi be ye no ho ade ntibi bi e no bi. Ma nya bi.
Me ye so de adi me ne maso.
Me ne ma wie. Abusia eh ATV so na wani guri. Savri de opani ba ko ba be kan sa. Na sene ya mamre kafa sanse mwenye. Nye kwa osu wa fenumye ni nite mwenye. Eye. Na bibi fufro hobi yeme beti miyaye achendi ya kwa osu ya na. Nana ochre uruko. Oye penipa. Obabe kamensa. Na meneno atritwe enkomo. Meka osu obeti midi wadwe nchile nso aba. Na ya kenkai edi amau. Ewo jumedia yedi esu. Andi jen fabric. Omona asheme entuma. Na aye fe kama a wo hwe mi e wo dwumadie yi opani kwadwo na se opani owusu adiomi e na oba opani ma me se wa e na opani kwadwo ofori omune abusua ombeka me nsa sabre no ye de sa enkomo twetwin etimi e ba so na sabre de na nana ochiri aruko aba be ka me nsa me ne no e ba be twetwin komo na mabusa no se ensema ti se no wa ya mamre mu no ne ya di ye mu se oman no eye nana akwaba
ye ja
na me mu atena sin so
ye wra
ye da wasi bebre me ye gidi se u ba fie hantempa nti abusua mi enu nsami wa be hu de ko so nana ewo ya mamre ni ya ni ye mu no e kire san
wachia me
nana
ade a eja fori no we di ye no entwaye what you say
no cre
e san say we are say yes ye mfa kokoroko enia mi wo ba no anye hwe kra no wonne na dada
yeah
edie nti na wo han say awurikafo say wo monko sini deme eni na gentutu amro no sebe sebe wako wako di adi ya enye.
Enye.
Se wame imu wa yetie. Ye ni mkwafua wamu ti kure imu nununu mniema. Efaye wamu wa yaanshwa wamu siku ni ade. Ebinuma wamu ni nam ya yangu duwe bi esi be esi.
Ya.
Di efre nunu ube komu wa si menyo biyange me.
Biyange no.
Na wu bema.
Ubine e nyinsen
no. E nyinsen no. Wako she nyinsen.